umwaka w'amashuri ariko arafuza tereka ishuri agakereje sho gufasha amasaha abana n'umusaza si byo thank you so much brother.
Abana mbaye miliyoni eshatu